Enjira neza kumamu Oh, muzae bukengu muvehu Yesuwe ya kurezea kukuza